Yep. Go October ngibone ngathi khona itiye likhona.
Ah.
Angifuni sishiye ngaphandle lo.
Yep.
Yona into ebalulekile kakhulu 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 kakhulu. Ngifuna ukuthi uyendlale. Ukuthi senzani lapha ngo-October mhlaka bani kuphi? Ithinto yakhona ikhona itsimi, ikhona indlela esiqhuba ngayo, khona ukhala of the day ithini nje into.
Yabona le nto ngo-October mhlaka 19.
Mhm.
Ifana njengomshado ke.
Eh?
Ha. Ya. Ifana njengomshado. Le nto lukhulu lolasuku lo. Kahle kahle. Bangikhalela abantu abaningi ngoba phela izobe isemini. Bathi abantu abaningi yazi lika hlale. Bekumele besebusuku le nto.
Yebo.
Futhi le ndawo sibizele kuyo, hey, ngathi ikophela indawo lapha.
Nisebenza kanjani yakho
manje? Ngale nto ngempela ukuthi sisebenza kanjani. Kodwa ke kulungile. Kuyobonakala khona ngalo lasuku. Ngomhla ka 19 October into esiyenzayo, silontsha ke lo msebenzi Media House.
Okay.
Yabazalwana. Noma phela nathi sisakhula kodwa khona kufani. Ngoba nathi siyabaleka ezinambeni ezithe ukuthi kuba ngconyanyana ikakhulukazi lama Media House abazalwane.
Sure. Yeah.
So sithe awuthi ke siyi-officiate siyilontsha. Masuke siyilontsha ke njengoba ngeze sikhuluma nangama equipment. Inhloso yokuyilontsha angifunanga ukuyibeka inewe ukuthi sizo fundraiser. Kodwa it's gonna be more of ukuthi abantu basibone isidingo. Ani manje siyobachazela bekhona. Hayi kumavidi. Basibone isidingo sokuthi awuyazi ikhona imali bengaba nayo mina eceleni ukuze umuntu abone isidingo sokuthi hayi ngayifaka mangiyifaka lapha ayilahlekanga manje
sho
sesiyobathi yobachazela ke manje bekhona nabo hayi kuma video
yeah.
So asifuna ukuyiveza kuyipost ukuthi fundraising bahluba abantu bavuma ukuthi fundraising sikahlahle sizolontsha iMedia House so whoever is willing to come and who's willing to sponsor us hayi sivulelekile
gegedo
sivulelekile
yebo
nanoma ngabe
izobe kuphi
izobe ise eMalvern
eMalvern
Johannesburg bahlupa labantu abanze amaphosi kwesinye isikhathi kuba umuntu afika athi inkonzo izobe ise next to
Duduzane Hall
ayabona
manje mina ngisegoli understand kanjani ngazi ubani bani uboxer
bangaki nje uboxer bakhona
yabo cabanga. So ingakho mina wena manje le ukuthi ichazwe umuntu o right ophusile lapha ekhanda. Ifa Johannesburg. Emalvern.
Ayikale.
Johannesburg eMalvern. Kube kuthiwa mhlambe sinawo abantu even abasuka amanye amazwe bengizothi eSouth Africa.
Okay.
So manje kulungileke. Ise Joburg eMalvern.
Uthini address noma igama lesonto?
413 Main Street. Igama lesonto ngekhodlela yanda kodwa nje uma uthi 413 yona address le izokuthatha kubeka ngqo.
Phakathi.
So
kungenwa ngemali, kungenwa mahala.
Kungenwa mahala.
Okay.
Uthi nje bakhona abasithembisa ukusponsor ithemba mhlawumbe bangasiphekela ngoba kungenzeka sidle. Angifuni ukusho nje ukuthi uze ungadlile, ukuthi ithemba sizo. Kungenzeka sidle ngoba ngaphela uyilanga elikhulu. Ilanga elikhulu leli.
Yeah,
ilanga elikhulu leli. Yazi ukuthi ngithola isimbango ukuthi ade ngithinta nangamanye amaphoyisa athi afuna ukuzoba khona just ukuthi enze safety.
Enze show. Yes, that's good. That's good.
So nje.
That's good.
That's
good. That's good.
Sibali namalo kunjana uwaphethe yini nama konje yini lento okukhulumane noba niyazazi izinto lapha ekthiwa khona ikhadi ngoba kwenzeka laba sinikele ngenye indlela uyabona lapha
ngasuke
wena uphathe amabhakete kanti siwanikela kanje thina siyothepa siyokwenza.